Skriv opp meg. Og så har vi gått I snart to timer. Nå sitter vi og spiser brødskiv og... You'll take it, you'll take it, you'll take it, I'm still in love.